So wangekuwa wawili ndio ingekuwa poa. If there are two, and then do the wave together.
But that's nice, beautiful shot.
Sasa ingekuwa wanafuatana hivyo, unaona gari moja.
Sasa hiyo wave sasa hizi. Kila mtu anakuja.